ndifuna ukope ke ngoku kopi ichomi yakho undikopile mna ndithi wayenza ishape yakho kopa ichomi yakho yenza ishape ichomi yakho mayenza ishape kuqala then ujonge yakhe uyikope copy me grade one uyandiva yes makubekho oqalayo good makubekho oqalayo akukope akukope good ngokwenza leyane good izip iphe yena ubani omnyoza ukopo manoqalayo apha banoqalayo uwoqalayo yenza ke ubani omani omnyoza eyenzile wakopo copy me copy chami yakho yakukopa so iphe yena yile mkopi kop mkopi iphe yena mkope yo mkope good hlala phantsi kusiphile bayakopana copy me jonga kwenzeke ntoni apha yakukope mkope mkope olrayithi ke mamela aba bagqibileyo yitheni yakho ke ngoku yitheni yakho phinde uzikhulule